Bam phone, bam keleme, bam fitape, bam silibis. Never sample, manje bam pon. Ben kitchen me, never to do this. It does deliver me, manje ngivukile. Ash, manje ngivukile. It does deliver me, manje ngivukile. Manje ngivukile. Bam phone, bam keleme, bam fitape, bam silibis. Never sample, manje bam pon. Ben kitchen me, never to do this. It does deliver me, manje ngivukile. Ash, manje ngivukile. It does deliver me, manje ngivukile. Ash, manje ngivukile.
Babuza ukuthi bakwapi bakwapi bo kanti abazibhakwayo bakwakwasho abangizwa intwana iphume 1520 intwana iphume vutha-ke babuza ukuthi bakwapi bakwapi bo kanti abazibhakwayo bakwakwasho sathela sababheka ngoba ekhuluma manje isikhathi sethu ukuthi nathi sizikhulu osizwa amandla manje makakhulu angeke phela sizodlala yilethi siphumele okushine sizizama impi nathi singabantu-ke sinazidi nathi sinamaphupho ekumele siwafese ingakho sebenza sibaniphambi sathela sababheka ngoba ekhuluma manje isikhathi sethu ukuthi nathi sizikhulu osizwa amandla manje makakhulu angeke phela sizodlala yilethi siphumele okushine sizizama impi nathi singabantu-ke sinazidi kumele siwafese ingakho sebenza sibaniphambi angeke sodlalwa ngabantu nathi size ngomsebenzi angeke sodlalwa ngabantu ikithi phakathi asizeni angeke sodlalwa ngabantu nathi size ngomsebenzi angeke sodlalwa ngabantu ikithi phakathi asizeni angeke sodlalwa ngabantu nathi size ngomsebenzi angeke sodlalwa ngabantu ikithi phakathi asizeni ngeke sodlalwa ngabantu ngeke sodlalwa ngabantu ngeke sodlalwa ngabantu ngeke sodlalwa ngabantu
bam phone bam keleme bam fitape bam silikisa neba sampo manje bam bona bengigijime ngiyabajulukisa it does deliver me manje ngivukile ash manje ngivukile it does deliver me manje ngivukile manje ngivukile bam phone bam keleme bam fetsa be bam tsilikisa neba sampo manje bam bona bengigijime ngiyabajulukisa it does deliver me manje ngivukile ash manje ngivukile it does deliver me manje ngivukile ash manje ngivukile